Skakoli the mage.
Harabuse na chizovango bakubona mu ruhombo none uno munsi uri gihangane wicarana n'abahamba. Harabuse uzofukenye bla 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 uzofuda tunze uno munsi inoti ni jeje mu batunze urakuba na wewe. Harabaguhe buce ngo business yawe ni soteri imbere rabu no munsi ngeze kure.
Oscar Fashion Shop.